Chi-queen-queen. Chi-queen-queen. Embrace Koni. Oh, oh, baby, pasa mau ya ndi kuba. Famba ndakasham, ndinogona kugara ndakasham, akana kuwaina ndakasham, ndinogona kutita ndakasham, vanodhakwa varipo, kana vanobhema varipo, zvinoko zvakanaka zviripo, uyai kuno timbofarawo. Tichifara mafero nemagero. Mama, ndakanaka, ndati pasa mausandibate. Oh,